Kiraro.
Kiraro.
Hope.
Hope.
Toru fa.
Chuya kiwaho. Chuya kiwaho. Chuya kiwaho. Chuya kiroto. Chuya tehere chanata. Karomote po. Karomote au.
Ehara ite mea no naiane te aroha no ngā tūpunai tuku iho I tuku iho Ehara ite mea no naiane te aroha No ngā tūpunai tuku iho, tuku iho.
Kia ora kura, kei te rāmere tuarua tukaumātahi o oke topā e tēnei rā, ko mātua Jai Tupu Ingoa. Hello everyone, welcome to Friday the 21st of October. Only one notice today, and that is that the computer club is on in the digital technology room after lunch eating time. So eat your kai and then head on up. Otherwise, kia pai to Mutanga Wiki everyone, have a great weekend. And don't forget, Monday is a public harare. Ka kite anō.
Ki te pehe te āhua o te rangi. Ai, ki te ua I tine rā.
Kia tau tō rangi Mārie, ki runga I ngā iwi o te ao.